Xozilele. Awu nomtho, awunqabe emfazi, awunqabe emfazi, you are scarcitizing. Yo! Oko une owentsha mntu asekhaya, hayi jonga, jonga, hiding sick, hiding sick. Fazi, hayi awuzubhiliva, hayi mani, khawume, 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 khawume kuqala, ndingabi excited kodwa ndikhubekile. Nithi uclicks utheni na nina? Oh, kaloku uthi the hair is the breakage. For the ugliness of the hair. Hayi mntu asekhaya, ndiva ngoku. Mna sikhaya uyasazi uclicks kasesimemorishe ngeafro zethu sithe mamamamama sibanjani. Sifuna zonke iintlaka mna sekhaya sithi sihamba nje esitratweni kumane kuthiwa look at that girl, look at that girl. Hayi mna sekhaya, hayi sigezelekile. Kuthiwa sinamathanda. He, wayehleka sana uthozilele. Kuthiwa singotshandiswa ke mna sekhaya otshanding thini. Otshandelele. Hayi mna sekhaya kugezelekile, uyeva mna sekhaya. Handikhubekile mntasekhaya, didn't expecting. Kaloku for the talking for them arriving for thina, hayi mntasekhaya, iyakhubekisa lena like making fall. Thini mntasekhaya, ayithozi. Ayithozama, ndizawuphathwa lihlaba, athozama. Hayi, but why now always like talking like this for us black people? Thini mntasekhaya, hayi anyway, andikho apho mntasekhaya. Yo, ndifumene umntu thozi. Awa screamer. Yho, ilizwi ngalikari kuni. Hayi ntombi, ndifumene umntu sithandwa. Ewe, apho kuFacebook mntasekhaya. Akamhle, akamhle, akamhle. It's a blessing in the sky mntasekhaya. Yeah? Blessing in the sky, thozama. Yho, hey! Hayi mntasekhaya, khandiye ke ngesikolo. Uyayazi kaloku now ndi-educational kaloku kuba University of Fort Hare, but sometimes forgetting the words, you know, because not speaking English at home. Amxhosa kaloku mna mntasekhaya, it's not my mother tongue, that one. Ndiyatsho ke Thozilele, ndifumene umntu usana akarayithi. Unemoto, unemali, drinking expensive alcohol, wearing nice clothes, smelling like... Ndiyaxoke ke mntasekhaya, ndikasiva ivumba lakhe, oko ndimbona nje kuFacebook. Zaba ngu-undertaker, zaba ngu-undertaker, zabe athemehle ka-undertaker very soon mntasekhaya, ndizawuthi video ndikuthi giving. Ewe Thozi, hayi sawudibana naye apha entsukwini wena mntasekhaya, ndizakubalisela uba what happening is going on, yeva. Hayi Thozi, ndiyalalasa mntasekhaya, ndiyatshisa ngoku, yeva mntasekhaya, yeva, hot fire burning like this volcano, up, mlilo, phezulu mntasekhaya, ilanga, down, ground, yeva mntasekhaya, ingandivule, yeva mntasekhaya. Ewe Thozi. Hayi mntasekhaya, ndiqwene kaloku kule nto kaClicks man, ndikhuphulile eyonayo lelanantsikaya yam le ingathi ibethwa ngezembe mntasekhaya, ndizithi yona. Andihlekwanga etawuni thozama. Kaloku ingathi ibethwa ngebleyidi lena, ngoku kuthiwa ndinguBlade Nzimande etawuni. Kuthiwa yake sisibleyidi, yake sisibleyidi, andakhubeka mntasekhaya. Kuthiwa ndingunoBlade phofu. Wakulo nzinzi, uNzimande. Ya! Hawu life mntasekhaya, andiyazi zinwele zakho uthozama. Hayi ke mntasekhaya, ndikulo blessing in the sky, ndikulo blessing in the sky. Yho, uthandoni in the sky is, don't, thozama, disguise, yeah. Ndikuloo nto ke mntasekhaya, so energetic. Ndawutsho nam ndizawunqaba ke ndiyatsho. Awunamona, bababababababa, tsho ilizwi ngathi ivoice kaQuesta. Hayi Thozi, hayi ndiza kubona sithandwa. Sibabonise, iAfro zethu mntasekhaya, we were born like this, we didn't choose to be like this mntasekhaya. African women, we are beautiful mntasekhaya thina, the way we are mntasekhaya. Zonke iintlanga zithi zikhazi sibonayo zithi, look at that girl, can I buy you drinks? Uyayazi mntasekhaya, siyalala thina, we hot like fire like this, sisi microwave mntasekhaya, sisi fridge thina, sithi vuvu, sithi nqing, heyiva mntasekhaya. Ah, sana, phela naloo bhetri, andidilikele ifowuni le, yayibona le ifowuni, ndiqhakambisela ngamehlo le ifowuni, andibhobhisa ngendlebe sana.
Ndiyatitha laXhosa. Hayi sana ulife sinolo zikanongoquko.